kasimano xarun dalxiis kaba dayuhu
dayuhu aanay ka daalini
dugsi lagu baraaro dugwinaha kasimano xarun dalxiis kaba dayuhu
Dooka stola ee gaba, darajad kule ee dhahay.